Trump yashinje Bwongereza kwivanga mu matora ya Amerika. Trump yashinje Bwongereza kwivanga mu matora ya Amerika itsinda rai abanyamati jeko bahagararie Donald Trump wiyamamariza kuyabora later zunzeo bumweza Amerika. Raya JJ ikirigo mori komisio yamatora rishinja leta yubungeresa kwivanga mumatora. Abahagarie Trump bavuga ko ishiaka raya bakozi riri kubutagetsi mubungeresa. Rimazi minsi ria heza abantu bantu kanyi bogufasha Kamala Harris bahangani mubikowa bio kuyamamaza. Bavuga ko Morgan McSweeney ashinzwa ibikowa mubiro by aminisitiri wintibi. Kair Starmer na Matthew Doyle ashinzwa tumanaho. Baharitz Miri America Gufasha Harris Mubikawa Bio Kuyamamaza. Mukairego Kandi Bashiramo Yubanwa Sophia Patella, Ashinzva Ibikawa Mi Ishaka Raya Bakozi Mubungereza, Aharitz Gushira Kuri LinkedIn, Avugako Bamazko Heza Abantu Basaga Ijana Mori America, Bo Gufasha Harris Noga Atsinda Matura. Abwu Butuma Patel Yaje Kubusaba Kuri Rubuga. Netio Urianda Ro Harris Sainwa Guverinoma, Iyu Bwongereza Bijes Babitangazaho, Gusa Abo Ku Rohande Rupe, Barbutum Baito Kelmiowe, Barvito, Kelmiye, Kermiisiwe Kibira Belho. Amatori Yo Mori Later Zunza Ubomweza America Azaba Tariki 5 Ugushiengo. Aho Trump Naharis Aribo Bakandida Bahaba Amahewe Yokuza Imbae Dorko Ko Baturuka Mumashiaka Asanzva Akomeya Mugihu.